buli luyimba oluli kuno mujja kuba ngaolumanyi neze bansoose okuyimba mwebale nyo mwebale
I'm not going to show you this.